Zinanga, dine tianjani katundu. Mu mixed voices ni maimba soprano, kumaso female tenor. Chomwishi manisangasa mu nyimbo mu album mimene ya Kumwamba Medley, ndi utenga omwe ulimo. Omwe kufotokoza zambiri za Kumwamba, za ufumu wa Kumwamba, omwe tukwembekeza. Wena kuti tikathapa nthawi ino, tikukonzekera nene motero kuti tili pa ulendo wopita Kumwamba.
Oh, Kumwamba, 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 oh, Kumw